ire burya abasazi ni benshi ariyo koko kene na heroine tuvuge booster basi tuvuge na booster bajya bakwega amakoro na booster wumva bazohuza n'umuntu wanywa primusi cyabura muse
kwaje ni doze nini ya parapore ya mstee
urumva bajya bazohura bajya nabasanze cyane cyane cyo nubwira Fariyazi ndamukunda satu byose ndabakunda ibiki nibiki ni barabe aho bageze okay ni byiza kumbaza uko mukugira je mbese security wiwe okay ni kubera sanswe okay naramwiyumvamo na wakari nyumvamo urumva dukurikirane tutarinze kugenda kure ndi mu mujyango
Sanzo uri muri famille ya Kidumu nyene
kubana biwe afise abana ndwi bose no bakubwira n'amazina atari umwe gusa wanyuma ni izina giwe jo okay
ngo ushaka kubatubwira bo
wone okay umwe yitwa Mugisha Espoir batazi afande undi yitwa Crispin undi yitwa Grace umukobwa Naomi Natalie amwe na Nicole ubundi rero niyo numva batazira Kidumu junior siku zote kwangu meme neema onyo tu putoka Mungu kuniumba bonge la msiba kwetu mitambo darubene meme from tu bahari nikisikia wimbo mara ika akiimba machone minalia maumivu tu moyoni sijakabili shida si
Isaac TV
Yes, kumekucha buja forever. Kicheza na jembe litakulima. My name is Star Boy behind kama ni Juma Juksi. Niwaza kutuma no masanamu azaneza meze neza cyane gose. Utaraka nda subscribe cyangwa Sabonnez. Iva nyinururi miwumva uraza kubona no haraga kengeri ka rouge ni ndome zire en couleur rouge. Uchu klika ko ibiganiro byacu udufashe kugira share na like na comment uzobwize neza cyane. No munsi novuga yuko dufise umushitsi adasanzwe muri Isaac TV dufise umuntu novuga yuko ari imbere ya kamera za Isaac TV benshi ntibamumenye ariko benshi baramuzi hariho benshi batamuzi ariko hariho nabandi benshi bamuzi n'umutipe novuga ko bamwita Mao gute bro
ni po vraiment
umeze neza
yego ndashima sine dog vraiment
kenshi nkunda kumva guhamagara Mao eske izina ryawe rya vrai abavyeyi bakwisugishika kuri no si yacu yabazima n'abapfuye
izina ryanje jo abavyeyi banise ne niyonguru Maulid
ariko Maulid
Maulid ariko benshi batazira kunyita mao rirashira rafata najyo ndajya kiruko nyene mugabo ndashima kubona bari nyita vraiment
bamutazira mao uri umutipe Nuvuga kenshi ugerageje kumuraba kuna meze ugerageje kuraba style yiwe ugerageje kuraba profile yiwe kenshi wakunda kuvuga ko iyo bavukana na Kidumu kibido kibuganizo asanzwe avuka ngaha muri ngaha mu kinama kandi nawe usanzwe uvuka ngaha mu kinama hajya mbega we ntasana ufitanye na Kidumu kibido
ni byiza kumbaza ariko kenshi mbona yuko ari ubusuto mugomba kumbaza
kenshi tugerageje kuraba umenga murasa ugerageje kuraba indevu bakakuraba nyene kuri profile umuntu akuravye aca avuga ati no muntu vraiment agomba gusa na Kidumu
okay ni kubera ndamukunda cyane
usanzwe umukunda cyane gose Kidumu
kandi ndamuyumvamo cyane ujya no mu bro yo wanje n'umusaza yo wanje urumva ari mu byinshi kuri je
bakunzi ba Isaac TV ntanaciye kure cyangwa indandire uno mawo ari mu bantu bajejwe novuga security ya Kidumu hano mu gihe haje ngaha anye muri zone ya Kinama ari mu bantu bajejwe security ya Kidumu mega kugira bishike ube ujejwe security ya Kidumu vyagenze gute mwahoye gute na Kidumu mega vyagenze gute muri ico gihe kugira aguhe security yiwe urazi guha security umuntu ni guha security umuntu sanswe wizeye njye gituma namanje kukubaza ati nta sana umufitane na Kidumu
okay ni byiza kumbaza uko mukugira je mbese security yiwe okay ni kubera sanswe okay naramwiyumvamo na wakari nyumvamo urumva dukurikirane tutarinze kugenda kure ndi mu mujyango ndi mu mujyango
uri muri famille ya Kidumu nyene
pana famille shika mugabo ariko ndi mu mujyango gusa benshi barabizi
gute rashobora kubidusigura kugira abantu ariko badukurikirana abakunzi ba Isaac TV bamenya ati ni umujyango wa Kidumu guca nimba ari kwa papa wiwe nimba ari kwa mama wiwe ibintu nyibyo
okay ni muri byose ati ni muri byose gute kuko Kidumu ujya no mu brother yaratureze hajya ndi azogira ukubesha urinde kuvuga ngo umuntu ngo n'umujyango mbaka murinde gukongana ibere rimwe cyabura basobano bivanya n'igere mu mvikara n'umuntu kamwitaho akakwitaho mu byo agomba umukore ukabimukorera nishaka utarinze kwidoga urumva uci umujyango kubera ukurikiranye kuvuga ngo umujyango mbaka bavukane benshi barasebana barasebana ari umuntu yo bari mwene wanyu umugabo ukambira gukorera ikintu kandi mpamvukanye gatatangura kukugaya ndakigore umugabo gatusanga ubutari mwene wanyu mpamvukanye cyaburi munsi bere imwe aragukorera service nyinshi gose saba kuri tujya mpamvukanye ujya rero novuga mu rusangi ujya ni brother ujya n'umujyango frame
no novuga yuko umunye ari mu bodyguard ba kidumu ndufata amaze gushikino ariko ari ibindi bintu vyigeze kuvugwa byageze kuvugwa yuko mwari mwavuganye sinzi ko kumari mwavuganye kontra ko ushobora kuba mu bodyguard wiwe nyene wa mbere twavuga yuko ari wa mbere muga ico gihe kidumu yarari muri Kenya muga amaze gushika mu Burundi gucusanga afise undi mu bodyguard wari wize yuko ari woza kumubera mu bodyguard ico gihe harabaye n'imishamirano hagati yawe na kidumu no wundi mu bodyguard mbega ho byagenze gute wavyakiriye gute mu gihe vyashitse mbega nivyo ko vyaravuzo cyane gose ariko tubishaka ku mucyo
urumva abantu barasiba kurima ndi basiba kuvuga ni ngombwa bategezwe kuvuga uko kubera batabonye okay isezo yaje iyarino je wose nigeze kugenda gukora kubera fisa kandi akazi kamfatiri mugabo bari bazi yuko kila munsi azoraza tusoba turi kumwe ariko ndafisa kandi akazi kandi nabajya mu bodyguard bari ba yafisa ubu nabo twatanguranye bienvenue e maje mu nyuma je na kononi urumva bajya bakoza akazi vure maje ndashima mbona yuko ibintu bigenze neza ariko zuvuga ngo jengo ndavise ngongo ibintu no ayo matati ndayari mu agati ya jona kidumu cha bodyguard
ariko biravuga yuko ari wavuye muri Kenya nyene bavuga yuko usanga yo bari nk'umu Kenya baje bazana yatari mu Burundi muri abuzi
wo mu bodyguard wo mu bodyguard no aba bodyguard barino
bose babino
ariko je chonze abo yajazananye yajazananye na boda boda band yose baje bose bona bose bari muri band nda mu bodyguard nu mwalimu wa bodyguard walino okay ari mu petu mwe jero mu tamupeti ko nda musumba yitwa bienfait adams ndero bamubonye bokaza ko ari mu bodyguard ubyese bodyguard uja ari muri boda boda band uja ari muri boda boda
nujya mu tipe winzobe lai
ahumuye atavuga cyane avuga makisangi jamese neza tu uja ari muri boda boda band uja ndari mu tondo kwa bodyguard bodyguard bino twali batatu kwanza yali jeo na kono kwanza twali bane yali jeo na kono ni amwe na bienve amwe nundu mupeti wonga nyene kujya kabiri anje ne mupeti kujya kabiri ndamwe bagize na mu afise mukuru we twedite uja manawe yaje mu nyuma ariko ivyo kuvuga ngo mashamirano ngo ibiki n'ibiki no hagati ya jona kidumu cabure bajya bose nda bi film of rema tweze turi kimwe
tuzatevye mao kidumu twese turamuzi mugabo ntituza amateka yiwe bamwe bamwe hari abantu sanga hari amateka mamwe yakoze abandi bamwe ntibayamenya abandi bakamenya mbega ikintu wo bumuzi ko kidumu nkawe ugerageje kuvunagura ukavuga ati kidumu ukuntu ameze n'uno kuko hari abatamuzi nyene ku buryo bwiyaguye ngukirageje kudusigurira kidumu n'umuntu kinkawe kubgawe ko mwabanye ndetse n'ubu muracabanye
yakubiki rero bijanye n'ibiki
uko ameze muri vie privé yiwe mu buzima bwiwe apare muziki kidumu mubona gute yumubonye n'igicyu ca medit ubwo nyene mu gihe umubonye
ni byinshi okay urabona kumenya vie umuntu tuvuge ingene yo babayeho ijo ni banga y'umuntu
ivyo akora ivyo amazi gukora kavuga ati vraiment kidumu respect
byinshi gose yari ipanze vraiment kwanza cyambere afise umujyango ukwiye kandi umujyango wumvikana umukunda kubana biwe afise abana ndwi bose no bakubwira n'amazina atari umwe gusa wa nyuma n'izina ryo ejo okay
ngo ushaka kubatubwira bo
onye okay umwe yitwa Mugisha Espoir batazi afande undi yitwa Crispe undi yitwa Grace umukobwa Naomi Natali amwe na Nicole undi leo ni numva batazira kidumu jinyoro narumvise kidumu igeze kuri mbwira ijo jambo igiye twaganira mugabo n'umuhungu w'umuyabaga w'umugangi kabisa kiracari kibebe mu bintu cyo kwipanga navyo cy'ubuzima vraiment kidumu afise ubuzima bwiwe bwiza kandi n'abantu barabushima hajya na okay ubu tukanda gutorera itusi kandi umuntu ndakundwa na bose ariko nezere gusa yuko kidumu yipanze mu vyereke umutima nawo afise umutima mwiza kidumu n'umuntu atawura abantu kidumu n'umuntu yumviriza umuntu umutwe uto ingorane akagufasha ivyo ndabizi no muri Kenya tureke muri Kenya nonga ari aba ora ba
uramaze gushika muri Kenya ko ari mu Bodyguard aramaze gutumira mu kajana muri Kenya n'umunsi numwe
okay nubu shase no jana nawe nubu ndabishase nubu tujye yo dozo jana ivyo kwipanga navyo ari ipanze vraiment fise iko bien yarishaka jipanga kabisa tayari shaka maliza juko safe muti kuna nyumba nyumba yake zudi kila kitu vraiment nubu yitegure kandi kugura izindi mbango nyinshi gose ndabizi agomba zigure kabisa zigure eh kuburuja no munyakinama ivyumviro vyo banyakinama man ni atari twabonye byinshi ingene bugenda bwira buca no kumunda agenda yiyagura arabuzima ingene bumeze eh kidumu vraiment bumeze neza eh muri viwe vraiment iko bien
Tujye muri music uno turi kumwe mao asana kidumu kidumu afise impano yo kuririmba nawe warigeze kuririmba muga urabiheba biravuga yuko wabuze amahera yo kuririmba nico gituma niyo mpamvu wabihevye kandi nubundi wavuze kutazobisubiramo mbega intandaro ya vyose ni kubura amahera cyanke ni gushaka kubiheba
none ngomba ndakubaze uyo muntu yigeze kuvuga yuko je naje muziki ninde
bizoshika nyine usubiye kujya muri studio
apana kuvuga bizoshika none je naravuye muri studio nico gituma ndakubwiye uko abantu arabasutwa nawe wowe urimwo murabonye okay jewe ndaririmba
ndagapira gatoyi ma
je ndirimba hip hop man urumva okay gaba ndifise ndirimbo nyinshi eh aro ndirimbo kandi jewe
ndirimbo bas hip hop gato
okay ndugira kibazo ndugira kibazo ndugira kibazo biraba kutangiye kumva buroho utara kumva majambo okay ndafise ndirimbo jewe sindirimba ndirimbo z'urukundo mu buzima jewe ndirimba okay, naimba ujumbe, mimi natua nyimbo, wimbo, mimi naimba wimbo wenye mtu anaweza kutokea na konsesa watu.
Konsesa.
Sasa nina wimbo moja nilimba inaitwa dunia, niitwa na lankisi, nikapiga ingine inaitwa sina raha, mimi na lankisi na nasisku. Ingine inaitwa hii ni dunia, mimi na Dr. J. Nimepiga ingine zawadi ya mwisho wa mwaka mimi peke yangu. Nimepiga tena ingine maisha mimi peke yangu. Siko nyingi sana na hivi.
Ni ujama ushazitolea video.
Buja Flavor, yupo. Pamoja na mapenzi si utoto mimi na
jamaa iko na nyimbo nyingi
haijamalizika lakini mimi na Crispy mtoto wa kidumu na Olisenta
Olisenta
Olisenta yani zipo za kindo anasijua
sasa so, tupatie kapera kidogo basi
okay kwa nyimbo kapera
hiyo ya hip hop
haina noma yani sitakuwa zote siku zote kwangu mimi ni maonyo tu kutoka Mungu kuniumba bonge la msiba kwetu mitambo darubeni mimi from to bahari nikisikia wimbo mara ika akiimba machone mimi nalia maumivu tu moyoni sijakabili shida si uranga wewe leo sasa unataka kunichanganya dunia tupu kati janga la moto wengi kufa kwa vita wengine kufa kwa njaa wengi kufa kwa tabu kwa kuipoteza fahamu ama ni kero kuacha mambo mabaya sio maonyo tu hata shida mafunzo hapo kila wakati nilikuwa nikiwaza kipi kinachomongo urumba takugandagura jenda kuichamani ni nyinshi
ujamani hatari
ni nyinshi
ndasifise kuzani rumura pere nyene jenda bazale muri babiri mucanane
shakuzane na Bface mimi niko tayari shakuzane na Fabilove mimi niko tayari
zani na Bifizo
uja numusaza ahubwo rero uja no canda mwinjira kubera ndamwake talanda okay ndaba katarajeho no mwiba
eh joyivo
ya
mbega kiduma mazimisa kora concert ni nyinshi arizazo kora muri mutima bare arizo yakoze ku muri mutima bare muri kumutwenzi ni nyinshi mbega urazitaba ko mutere cyanke
okay kuzitaba no kutse kureka kuzitaba ni ibintu bibiri bitandukanye nafatiriwe na kazi sindazitaba ariko ata kazi fise ndazitaba ndivyo nanyira kwitaba kuko na ngenda suko ngo je no genda ngo bafate ngo ri hanga biki biki no uruva cise mangiye mu rugo bambonye bacavuga eh dogo ngo yaraje injira
okay bakozi ba Isaac TV mutu bare ko natwe turamubaza cyane ibintu vya kidumu kuko kidumu umwumvise ko yavuze ko ari mu mafamiye yiwiwe bari hafi na hafi kandi akora vyinshi kidumu cyo gituma twa turamubaza antari ko kidumu ko ya kidumu vyinshi vya kidumu kidumu avuye nga mu Burundi ariho indirimbo ariko arakora ariho indirimbo ariko arakora irimo Sabine mu King video irimo ba Kent P mu King video harimo ba Bernasi ujya mu ngo ujya mu damu wa Sabine harimo ba Miss Erika ucumubona muri Empire Avenue harimo na Roriro umva ni ndirimbo bakoranye na Roriro Kidumu mugabo bagerageje gushiramo Empire Avenue yose barajamwe muri yo ndirimbo Erika harimo ba Bernice harimo Kent bya bakora ama video mugatugerageje kuri aba Big Fizzo ntarimo mbega wewe nica icigwa mbega wo dusigura impamvu Big Fizzo yoba atarimwe muri yo ndirimbo mugabo abo bandi bose barimo
okay
umuntu w'umukama
okay ningujana kubyo bwa mbere yuko ngingene cyane kubgiye no bafisa kazi singere muri kajya okay nyamba big fizzo ataho hari ndiba cyabantu bace bakreya ngo ngo ariyo beef hagati ya big fizzo amwe na satu bingira cyare bigira bigi cyabare kidumu no wasanga big fizzo ari ibintu bimufatiriye byakazi kiwe nico gituma rero ndiyo gendaje mukugira bajya nabo bagende hajya baje basatu bibande na bande na bande na bande urumva rero nico gituma nakubwiye musaza kidumu yavyaye benshi gose ngaha mu Burundi sawa Dero nyamba yagize kuriya baraza ajya agomba yerekana urukundo kwanza twebwe abana bato bato twebwe twavuze kidumu yavyaye tutangure kwanza gukunda na twere ku rukundo hanyuma dukundane
sawa gatwe particular danje donge ushatse kuvuga yuko ari urukundo kidumu yashatse kwerekana
eh urukundo none ngomba ndakubaze Fariyazi ni umwana wa mbere wa kidumu ariyo clip uro yigeze kubona Fariyazi kidumu arimo warigeze kwibona
oya
ariyo clip ya kidumu Okay, tuvuge fa kidumu ndivyo munandira kuva muri Kenya zenga kwinjira muri clip ya Fariyazi. Cyabure Fariyazi kwenda muri Kenya. Kwereka ibitubananira. Baba afise akanda kazi. Ndavyifuzi hari.
Shatse kunsigura ko Big Fizzo yo yari ari mu kandi kazi.
Eh, arafise akazi kiwe so kuva ngo ya ngwarigara no. Iko muzingine kazi ni hata gusatu abafans b'umuziki ndundi.
Okay, nagucirimo gatoyi. Nkubu byoshika bi ugasanga hariho ukuntu Big Fizzo baba barabimubwiye akavyanka nkawe muri ico gihe uwo cubihe siguro mu gihe Big Fizzo byo babyara ntituzi ko baba barabimubwiye akavyanka nuko baba batabimubwiye nkubu wosanga barabimubwiye bigashika akavyanka wewe uwo cubihe siguro nkiya
ya ndiyo vyanga kwenda azi uko kiduma mu gihe kintu Fariyazi kitegereza kukoreka kubera ari musaza none ngoma ndakubaze warize uko Fariyazi amwe na Ruriro babosora kandi indi ndirimbo
Ya, batizo bafise n'indi ndirimbo basohoye.
None warubizi yuko bazofata bazobakimwe kandi basohora indi ndirimbo.
Oya, abaje ko nabanda bizi mbanze kuba ariko barakorana. Me abafani bavuga ati ah abantu sinzi kwazosohora indi ndirimbo. Mbwaje kurandegwe wanje, mbona yuko bashobora gusohora umwanya n'umwanya indi.
Abafanzi bese nabashije nabasutwa. Abafanzi bese nabasutwa.
Nabasutwa gute?
Umva barabinjira muri vi umuntu. Umva ndakubwire. Burya abasazi ni benshi. Abasazi ni benshi.
Abasazi ni benshi gute?
Jo no ririmba ugatusanga ngunzwe n'abanywa cocaine heroine. None bahuye n'unyukiye.
Cocaine ni Arvin, Arvin Smith no yitwa cocaine.
Nere. Oya, ari yo cocaine na heroine. Tuvuge booster basi, tuvuge na booster. Bajya bakwega amakoro na booster.
Yeah.
Wumva bazohuza n'umuntu anywa primusi. Cyabura muse.
Oya. Kugwanya ni doze nini ya parapore ya mstee.
Urumva bajya bazohura bajya n'abasazi. Bahuye n'abasazi babona yuko bakomeye. Mugabo bahuye n'abakomeye bavuga yuko bajya bakomeye ari abasazi. Nico gituma no kubwira abafanzi ico no saba abafanzi frema. Ni bareke izo beef, ibifu ziva mu bandu bato zigaca ziduka bandu bakuze. Ari abarumvikana. Ariko abandu rero gaca umva. Fulani nuko nuko fulani nuko nuko. Muri bajya basani rero gaca vumo rero. Okay, sin oya ndabivuze bavuga.
Abonye ushatse gutanga message kuri babandi. Keshi bakunda kuvuga ngo ko mu Burundi byabarimbye bafitanye beef, bafitanye beef kasanga umuziki wacu ukora subira inyuma. Mu bisanze ubusa n'uri kora akibura n'abantu baguma bavuga amajambo menshi gasanga bari kubateranya abasaningo. Mara Big Fizzo na Sabingo ntibumvikana. Mara uyu n'uyu n'uyu ntibumvikana. Niko ushatse kuvuga. Bankebuze.
Okay. Ndabanguwa ari kintu ngoma ndakubaza. Kwanza kubaza no kukubwira. Ndabangije ndirimbo nduzi yarigeze kuri nimba beef face yavuga yuko sijui ngo Yeye ni nani kama ni passwords juu kitaka passwords nini?
Mchane, mchane, na wewe toa nyimbo mchane.
Okay, uja kumutabura, sino mutabura ngo ndiko na mungi, oya. Buju musazu mureka gasara kuiwe. Dora najua tuvuge ndamwishuye, ngo waduse je ndamwishuye. Bicaye ni kana yuko je ndo musazi.
Ndo musazi nkawe.
Ndio kezo wundi rero. Reka guma bivuga je ndamurabisha maso, je ni korera kazi kanje cyabuye Fariyazi cyo no saba gusa. Icyo no saba basani bakuze kuze, so cyane cyane bafariyazi kubera kidumu ndio mugira bifu man. Umugira bifu gute kubera mu byumviro byo ndo urimo. Cyane cyane cyo no mugira Fariyazi ndamukunda, satu bose ndabakunda ibiki nibiki. Ni barabe aho bageze. Bariko barakura. Ari utwana turiko turaza n'indirimbo ziri mwagawa.
Mutwa do example kunda zora kurikirana muziki onga wani wacu mu Burundi
ndabanga madiba uja petini so man izo zo se nimvukira zo mukinama
okay dusana barangiza
mani so mzee
kinama ni so ayo kidumo ba madiba yini ngabira nubona iri mukinama ni
here jo bande okay ndafise umuntu yaje anyigishije kuririmba yitwa slay yari vyo mu watoto Sly yari muri boys family.
Yeah.
Ujya bose baramuza amateka yose baramuzi na Fariazi amubonye yagira ati eh bana Firoko. Urumva abanya amazina yitwa Firoko. Ujya mu type baude nigeze kumuririmba aramutuka ngo rakamuga ibiki nibiki 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 azu umuntu kera ndamubwira Faria ndamubwira Sly Sly. Kabuki baude ni akubwiye gute kuberi ko tawumwishura niyo naciye mu ndonga ubwenge bw'umuziki. Urazinge ndambiye ndamwishuye. Mbandiko ndamushira hejuru. Deka ndamureke aguma avuga kwera batanzi. Bumenya gute yuko ari Jesse ariko aravuga. Ariko ndamwishye bacho eh kumbe n'uyu ariko aravuga. Deka rero ndamureke kwera nikijuju uzoraba ingaruka zizoza mu muziki. Wabonye je cyabe byo? Ubu rero bumenga so muri rimbi ndigeze kuririmba.
Okay ndafite ikindi kibazo nshobora kubaza mawo dusana magomba kurangiza. Hari ibintu byishye ndazo akwikirana music cyane. Hari ibintu usanga biba ugasanga nk'umustar like muri rimbi arasoye video ari kumwe no basokana. Like bani mu gitanda bariko barasomana bakabipibri abantu bose bakabibona mbega abo boboni ya impanuro batekerera kubu wo rumuririmbye naba babikoze nabari no muririmbye ari kumwe n'undi muntu asanzwe ari mu gweko no vuga yuko nka industry umukobwa n'umuhungu
okay
bakifata video like
banuro no je no ba nico gituma nakubyari abafanzi babavuyo ari abafanzi bakunda indirimbo z'abanyamerika kubera abakobwa b'abanyamerika bamare mbenereza mugabo mu mico y'ikirundi basoze bari kwizamana burya no mukobwa ajoshe yambaye ari gusanda joshe
gute ari gusata joshe yambaye mugasangara joshe
kazi mana manze kumubona kera akurikira kwanza umukobwa tugira ibyo gukurikira ugamugakundana no umwaka utarigera usonga cyabura kuraba ni slip yambaye kandi wari igura mana ugaje usanguje kumuronga rero waje wasazi gushikana n'icu ya camaze gukubira ntiyaje umugiye ko abanyana cyo mutwara rero byiza abakobwa ico no babwirira vraiment mugabona bose bona inzara ariko naho ari inzara
cyane dushaka duhanurira umu doki wabikoze n'umuririmbyi ari kumwe n'umukobwa mugabo n'umukobwa asanze akora nawe ne ari umu queen video umva wabikoze n'umuririmbyi benshi baravuga ati yo bari kiki mugabandi bakavuga ati si kiki mbega uwo muririmbyi n'umuririmbyi nkawe yakoze ibintu nk'ivyo ni ya impanuro wo muha bikenga kuri Isaac TV
Jose no mu muririmbyi impanuro no kora abari muri mundi mudi jono imbanuro nujya mushikanje uja no nahereza imbanuro amenye yuko kwinjira muri clipe ukamara imbenereza ivyo bituma bica bikuzanira no mwaku ni mana ndizo gufasha kubera urogo buzima bwa bwejo kwera uzoronga amafaranga bazoyaguwa utungu giri mugabo uzogenda uvugwa nabikira n'abantu bose muhuye bazogucira mate imivumo myinshi ngoma ndakubaze okay umukobwa yambaye silipe sawa jewe nukuri ko imanda kubwije ukuri sinzi bashake abantu bengi kubwiwanje jewe umukobwa yinjiye muri abaye queen video anyuma ngo yagiye sinzi ngo yambaye ibiki n'ibiki imbonereza Jose no murongora naho umujyango wa Jose bo barafuye hose sino murongora kwenda ndamutwaye je ngo namushire mu nzu muze ibyo ndi bibaho man
yes yari mavuza ati je umukobwa aja mu umu queen video aja mu video yambara z'yampenereza ashobora kumutwara ndamutwaye no mu nzu famiye yosara dusa nabarangiza ikiganiro mawo mtama kandi wagize neza ku muntu mwanya dusa nabasezera abakunzi ba Isaac TV n'abantu bose bako baradukurikirana kugira dusa nabasoze muramutsa na kidumu mtama ka message gato
iyo murakoze icane cyenda ba murakoze mwembwe okay nibindi no vuga vraiment mutamaje kidumu big up akazi kawe ni keza imani kuje imbere mu migambi yawe yose kuri yongabiri imana yaraye guhaye uzokuwa mani ya mutima w'urukundo umutima wo gufasha umutima wo kugunda igihugu cyawe n'umutima wo guteza imbere igihugu cyo kubera ndawundi ngayo teza igihugu cyo Burundi mu muziki atari wewe
yeah
ni wewe twatoye ahubwo wese ibyo twagutoye ni imana gusa yakwitoreye yuko ufata umuziki okay tuvuge igihugu cyo Burundi ugishira imbere ubundi nawe navuga vraiment Fariazi big up reke n'ibintu by'ibifu muze urumusaza bareke bavuge ahubwo gutuse byiza mwegere umubwire pe tukeneye biki nyamba ariko rabo mumfashe
sawa mtamu gize neza
ego na muri murakoze
yari Isaac TV my name is Star Boy behind camera ni Juma Jokes
Isaac TV.